nobody for some case of yes, Ghana. Nobody for a muddy as a sensory affront to any more one came when he doesn't young cabby. Or if for a some case as in a set, or you to the or Ghana, or if for a friend of Sarkodie, or if for Pato or your Casaharini or Rape. If I have not tell you rapia
or rapigua mount for you,
or if for Pato or rapigua power so, now or rapi a good amount for computer so, there's a two more yen, sir, or Casan Tenten, or your Casaharini. Now, only for Asem Kessia Pa, Ababo Bakoso Lucius in the training, when you find actress, only for Patel, what did you want to find Yvonne Nelson? Only for Ababo Yatro book, on the book in Ababon thing,
Walanche,
Walanche book in Patel.
I'm not for Patel.
Now, only for book in Ababon thing, or Mumuko to be a more canoe who said page Bako, only for chapter Bakono, Ababo didn't you answer Sarkodie. On to Nino.
Oh, I ran it.
For the attorney.
For the attorney, they say.
On first at a panel.
Who is it?
On funny in a.
Tell me in Japan.
Only for Pato. Tell to them.
What the chapter and actually say. One fat. Who is it? On us, funny. If any Diana.
Only for Pato.
Come in one of us.
Only for. Tell to the music. I want five morning. Was here on fat. A moon here on fat.
A dear, dear.
Chapter.
The only woman.
Only for Pato. I want it to say. On you to this. I'm for the action grabbing.
Ah. They see an answer pain.
What if for pain, me patel?
A chum,
a chum.
Toss.
Now, so on your plant, let him pump up crop pain. Now, and pump up grown on with the and from patel.
One cast will repun,
one repun patel.
One for son and
patel debit.
A babble and I chose on one a penny so much.
On one a penny man.
On my dinner was a shed.
On one plant and our plant and we in the fed to a dinner was a sabrantian.
Nina will book.
What if for Nina will book?
Any watch your book?
Watch your book.
And I hear it.
What if for a dorma? Ala babo itese empemu agro mu di ye no odifo nyin sen piem na nyin sen na piem no odifo ekoba se omumie nya ye se omeyi akwa na to agu abu oni fe na boss
omie ni na decide ye
odifo ada woroma
ana se be man na force on man ultimate him se wonyin tu
odifo be man na man ultimate odifo tere se be man no kra yi nani ma
book no se na watwere wo
odifo tere se be man no kra yi nani ma
yin any man says
o di fa se na on fi no on fa nyin san no na on fa ono akasa ho
na che se abre one ne te na na odo ne ye adwuma nyin san ma ye
yes sir
na nani won ho fa
nani won ho fa
but won nyin san wie ye de
after nyin san
na
dem aso san
na o perso be hu nani
bi but what awro
en na sin se na che se e ba asade ya na obema no na on pe nyin san
on pe nyin san
to aso
o di fa san te e ba din sira o di fa pato enu mu na ababa we se oh, you are planning to go here.
Hey!
The South Korea, baby, the Samuel different Korea, 13 years.
13.
13 years.
13.
13 battle. And can cry up in our bed in a tea. What did you mean? I'm saying, ah,
the final woman,
but your South Korea.
Twas.
What do you from Pato? It's a bubble, see, 13 years ago. I didn't want you to this South Korea, you know. What do you for that so hunting?
Okay.
What do you for so cool hospital? I don't afford you from here, my ass. I'm going to be a gynecologist. But if for so call now call na yasia don't tell me omutima the forms said before on fele na omutima na baby a so before your boss in da I was so true but if for sakata na so chant for so one na wah so your ba ta bo wan tell say onye duro ho na ya the sakata na me bia na kai sakodie
ya the sakata ma self fele say e dey tell sakata na ma self fele
but if for pato e bia na okoy hwe na wodie mu nsem mu
aha wodie mu nsem no ehin fa na ya twa go wodie mu say wah abosh
what to walk at your doctor
and I say you know what would give him there yes we don't open your
child what do you tell if we want to tell somebody that is a very false name my gun of
woman I did be able
to tell you that for down room above one of the castle in the above from this side so for the end of your home war so before
yes system in a tree yes customer meeting
I do for a boy, but never said to the same. Sarkodie, who was said, or your family man, before the Sabra, and now what is a kawa, or when the mummy and what, or your responsible man, I said, a gun of his own. It's a bubble on it, sir. I brought no, sir, on Tessa. It would be for one book about one thing. As I say, internet to suit the air. You can't trend in issue or what kind has to see ya, and Sarkodie, but
I said, with me and your son, mummy.
Yes,
and your son, mummy.
Yes.
Yes, I'm commit my assembly. So Timbu bore my man in a dangin' ẹni dùn bí ẹni náà yí nẹ́ẹ̀dín ẹwọ búùkù nù ẹni bọ̀nù wa ni pẹ́sínà bọ̀nù wọn nso ayé nyiná ọ̀túrẹ́ ni nyiná wọ búùkù nù bíà kàmí ẹsẹ̀ bíà kà ẹ̀kọ́ yẹ sáfọ́ díẹ̀ nkọ́ adìẹ nà ẹ̀rọ̀dẹ́ sẹ̀ yé ni sọ jọ ní wọ́n hwẹ́ yìí wọ́n hwẹ́ ẹsẹ̀ yé ntì mi mú abúlá nkyẹn nàtẹ̀ yé ntì mi nyẹn hwẹ́ ẹwọ abúlá ẹbi abọ̀nù akẹ́sẹ̀ bi wọ́ ẹnu ababa wa náà nyẹ dẹ anjọ ana wa mọ so anaasẹ bi wọ anaasẹ bọ ni bi yẹ ni mọ ẹfẹsi yẹ na ẹntì mi mma nso sẹ bọ ni awa yi wọ wiase nko ano no ti sẹ basi mi gyina wei so na mi kasi mi bu asa akọ deɛ fa mi mi gyina ha yi ibọ náà si mi ni da awurade de sa abọ ne ne kyɛn no ana sa akọ deɛ nso mi ni da mmira awurade de sa abọ ne kyɛn onyame de kyɛn ano ɔde ayɛ dɛn de akyɛ ti bọ ni yɛ sira ho bọ ne fa kyɛ mɛ awurade de kyɛ yɛ. Aya yɛn ka ho asɛm yɛ atwam korintofoɔ nwoma no ɛna onyame ɛde si bɔne ɛne tenaneɛ kwa ɛno ne ɛyɛ nyama dada ne twam ne nneɛma nyinaa abɛyɛ
foforɔdabi
ɛho hia sɛ yɛbɔ so onyame de kyɛ a ne wɔde ayɛ dɛn ɔde akyɛ ntinoano nti ababɔ ade bɛɔ no asinsaa ne teɛ yɛwura sa akɔdeɛ nso sɛdeɛ ba saa no ne ababa a wanem no na wɔ sɛ nkurankyɛsɛm bi anaa biribi bi ɛtumi ba sɛ sɛ bisaa mmerɛ na wo kyerɛ wɔ koraa na wona abi awo kakra nkakra yɛbɛhwɛ no anaa deɛ wobɛ sɛ woka kyerɛ no bia kɔkorɔ nti wode yɛmfa nsia na sɛ bia bɛkyerɛ bia ɛka m ɛpɛna na meyɛbɛka maadwene awnyɛma adwene no deɛ nsɛm ka kwa
babonten wada woroma aba
anse buku na babonten ehia sanka san sam sarba buku no ebi se eya forever and ever obia bekin ke obia be yedie ntem nyamde bon fache be wiase bon fache ya de a epeja ye e shira ye e san e bo ye ni nyam wo ba ye ye titira ɛnam sɛ yɛayɛ bɔne onyamede akyɛ yɛ nti bɔu sɛ na onyamede akyɛ yɛ nti yɛbɔne nso ne nguasɛ ɔ sa ayɛ dɛ
ɔyi
afiri hɔ we ha peter in the bible peter yɛ obi a wayɛ bɔne pɛ ɔbɛdwama pɛ wadi wɔba pɛ wayɛdi ɔbɛyɛ biara pɛ but yɛantwerɛ ne bible mu ɛfiri sɛ ɔfaa yesu no ɔfane sɛ nkra na dwofɔ ɛnneɛma dada no ayɛ dɛ
the nursery prophet one asɛm no ne
nti wobɛwo peter wɔ bible mu a ne ho asɛm pa deyɛ dɛ
ɛwo
praise god
alleluya
ne wobɛtumi akame nsɛm bi ɔpambɔ no ɔte sɛ ɔpambɔ no ɔte sɛ menim fini nkwadaa berɛ mu hwe sɛ kan ɔyɛ sɛ dabada so ate asɛ mekɔ sukuu wontimi pɛmae me wodi agɔ no ahwɛ m'anim baako mmienu na m'anim wɔni hyia a ɔwɔ sɛ mepam wo abɛbo nyɛma ma yɛ na nɔno ano ɔtɛn ɛka sɛ yɛkɔ sukuu sikane sukuu na sɛbi aberanteɛ baako sua headmaster ne signature ɛne bɛsa ɔhwɛ sukuu fees so ne ade nti no ɔsiane saa na wɔde ama yɛ wonkura bi antimi wuram ɛni sika ɛne obi ɔtwa sukuu gye ne ɛdi wuram bebrebe wɔyɛ na time awurade nyankopɔn ɛfrɛ me mewie sukuu ɔfrɛ me to wɛndɛ sɛ daabi aberɛ ɛbɛ sukuu ha no sɛ ne kɔ so na mu nim da nti sika no nyinaa mekyɛke a daataw n'ano ni mabɔ wo mprɛ nsa monyɛ tɔmɛtiriɛ musi no monyɛ ama me nea mɛsi
ama
w mɛsi ama akyɛ
koraa
nti onyame ne yɛ biribi a
biribi
a wɔ awurade nsɛm onyame ne yɛ biribi a nti no luke wayɛ bɔne pɛ elia awo mɛjɛ firisu baayi mɛdi tun mu ansa ne wade fɛrɛ
fɛ fɔsɔ
siwa ee bia ne bɛ bia o te mu no ɛso kyɛn mi bɛ bi tun mu o fiyem anaasɛ ebaare deɛ ne yɛ dɛ ɛso kyɛn mi m'o biya ni eti nyɔnko pɔn ne bɔnni woyin ayɛ dɛ ɛkyɛ ehyɛ ta mami kasa ni wɔtum ne do ɛ mɛ kasi mami kasa nkasa bi yɛ nti saa de tɛ nti no onyame ne yɛ bibia na wa bua enipa de nipa na mu ayɛ dɛ ɛsi yɛ ɛnɛ onyame nhyira ɛyɛ adwuma steven mu nyinaa obu akwa no ɔyɛ korɔfoɔ luke mu obu ano ɔyɛ kɔnkɔnsa atorɔ ne yɛ wudie mu nyinaa ag Abraham. He came from the Abusufi. Moses. He did Yantro. Praise God.
Hallelujah.
Amen. Praise God.
Amen.